Ah, efelo.
Ora. Ndisha apuma mba.
Eh, nkare
no. Eh, ndisha apuma. Ah, ndio one nene papende. Ndisha apu.
Chaka pende ndiki.
Ah, ndisha apuma, ish.
Ndisha apu.
Ish, mamzwa, ish. Yeah, ndisha apuma.
Ndangotembisa.
Ah, ish. Ah, mamzwa, ish. Yeah.
Ndandi samburu ndinga jena kakatini Zo Thomas amiswaso ndina majita ripatini Ndabona mungwe medene ndamdhiba ubvakare Nena faka six pack Apa unori zibare ndamubiza ambo nsetze Nderi nende konwa black Enebo ukonwa mini Asa zwife gringa sandombo dito sendera tini Hari niri mini ndari unwa mini ari storm Ndari ya zudini Ndafura kula bag Ndancha dambinda gaya queen Ndamufara mwana nyana sicha toda na utuwa Ngambiru ndaruvaya na yeho Yuzoriruwa atomo jaipa mwana nyanono pfangadza for chingwe na chingwe ndi chiamba ubo sokoto show Ndari queen ndi relax ndi bendo soko ngo Ndara TBFE to the L to the O Usa tupela swinga ndere baby we about to go Ari hand ndere yeah ndatakuwa atakuwa Ndapeta cam chair ndakwala kula bag na doba Russian bear ire hafu Ndando nova grand ndendo pananga staffu Pinchi anga ya transiono nilelenda danayo Ndina cherry ndina Mwarish ndinga svenga mnayo Ye kule nyana ndari ima ndie kayo Da ingwari chela chitore chauri apende ndina ngwana Afano ni rdo teori richifte nyana Rdo tobuya zuni zino gamrau nyana Yangaki yari nituwa nini note ndo tobuya ni chingwana Kezwila ndindira ni katransi ndina ngwana Ndiko zivaro rizino zora riape esh ndia gai Ndia imana badani man lakobera tichibai Ndari bibir kopake nepa buzi sari wai Ah, esh
Kizilandona
tuwana ndichibwa mbara maruku mwana nyana naye uboto tata no tonchedza achingo na mafungwa no kotodo ntaluchedza mpinji kurumera dzi call back chati chana na muya ya pedze chiboto bele chiku complain when is chabuya ndari ndiye nepo okay nda sata goloi muzana chamba na yabe ono sokoto fumura ofararera lutaha sa muthu ana kuhumbura ndibo pass one madaucha ribomera patini roro tsini nyana no swika richibo jena lightini da sedza mwana nyana nda wana mito dziji korota ndari khaye kani huna zwine zwa koshota ari he ahuna zwithu zwoṱhe zwi right mara zwi hono tovore nda nivhudza you won't forget this night ambo ḓi mpfara nga tshandari ndi khou nivhudza ngoho mito dzi ambo ḓi tonana mwana nyana o fara na ṱhoho ari yeni vha vha tshimpfuna na sgele ndi genius ndi tshi phasa grade 12 nda ndo ḓi vhudza uvha serious ari bugu nda ndi tshi vhala 99 ndi sa bafi ari thi ḓivhi zwithu zwanga zwo khakhea zwi tshi ḓa ngafhi ndi afhanoni ndo ṱangana na muhumbulo ndiko phanda zaka ndiko phanda gaulo na vhudzulo antsedza matoni a tshi khou lila lo vhaisa ari a thi khou zwi funa ni tshi mbona ndi tshi khou vhaisa a tava mukosi muhulu a tshi khou lila ari amsori nda rango khaka a dovha ari amsori nda ri mini ari okay catch story I'm HIV positive nda i wana ndi Pitori I'm really really sorry tshithu tsho tshandela muhumbuloni lwa mathomo ndi zwori ndo lala nayo ḽa ṅwana ndi tshi ngo mbara khondomo